cɛ ni ne ma ŋa cɛ wele cɛ cɛ foyi maɲi walayi fantan yɛrɛ 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 de bi bɔn seedu nu fɛnɛ sɔrɔli n terikɛ wi alo seedu tarawere wi saba ɔ prese kante de do cɛ seedu ni ma layɛ cɛ seli sera dɛ walayi seli sela yɛrɛ 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 de galɛri baden ne bi vraiment hali ni n sera ka wa tan ɲɔgɔna sɔrɔ wa n be se ka ka seli afɛriw kɛ wa
ha
voilà ala yɛrɛ koyi sinɔ sababa ye ok a be jayɛrɛ walayi sinɔ fantan yɛrɛ yɛrɛ de kɛlɛ wa n sɛgɛ ok ok
ha
chef mun be
ne jinɛ
mun
ne jinɛ
jinɛ est-ce que kungolo kaɲi kana ne la siran aya banna ne bɛ siran yan
k'i tɛ siran jinɛ ye
an bɛ siran ye bilen yan a ma taa ka nafolo bɛ nin mɔgɔw la sanu ni wari ni jama a ma to bɛ nin mɔgɔw la ne bɛ siran ye ka mun kɛ i ayi c'est notre jour jinɛ ni fɛrɛlɛkisi i jɔ tan ɲa
jɔ
i kunjan patarati.
No.
Ha! Let me see that.